Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Ramo, Ramo, Hare Hare.
Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna Krishna
Krishna, 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 Krishna